Pikachu! Yeah. Yeah! Thank you. Ready? Thank you. Good. Thank you. Survival! Thank you. Thank you. Go! Two, three, two, 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 two Yeah! Yeah. Yeah! Fire!